imizi emningi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababu dokotela sikunikeze iblack stick iblack stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeblack stick madoda ungathembela kwiblack stick kababu dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 ziqelele iblack stick kababu dokotela kujabule umama egamelweni
siyabingelela ubingelela babu dokotela babo isizo babo jabulile namhlanje sivakashela baka SDM bazosichazela ngento ezithize ezithinta impilo nendlela yokuphila baba ngizocela ukuthi ukubingelela mntamdala
ngiyabingelela enhla nasezantsi kuphina kuphi la kufinyelela kakhona lo msakazo
mavovo noma khabazela ngixolise nje kakhulu ukubuyisela emuva ngizofuna ukuthi entweni abantu abethinta kuyona ile udaba le wash ngifuna ukungena kule nto leyo ngifuna ukungena le khabazela khabazela igenge yalayo yese
impela
okay ngena kule wash lakho mkhulu ngena kule wash lakho mkhulu
ehe i wash likhona
yeah
lu 25,000 i wash
ehe imake mkhulu wajaha imali likuwena noma umuntu yali noma wena odayisa ngama wash wenza njani mkhulu
okay kahle iwashi besiba nalo thina kodwa ke kukhona indlela ezinye esayithe ukuhluka kancane ehe futhi ke kakhulu sesilwela manje sesilwa kakhulu ekuthenini lilethe nemali hayi indaba yokuganga lilethe nemali empilweni yomuntu so uma umuntu enebusiness siyadinga kakhulu ukuthi asondele kithi sikwazi ukuthi simncede iwashi ke sesinohlelo lokuthi umuntu akayithengele yena iwashi ehe manje uthenga iwashi bese esishisela imali imali yonke le yamaphepha
okay
ehe kodwa ke hayi le entsha esanda kufika imali lendala kushuthi kusukela ku 200 rand notes kwehle njalo ama notes onke awashise eze nawe sewumlotha kithi ehe bese ke siyakwazi ukuthi simsebenze bese sikwazi ukufaka
imuthi umsebenze kwenziwa ngakho lo muntu
cha kunezinto phela singeke sayichaza la ukuthi senza ini kodwa ke kunomsebenzi okufanele siwenze ukuconnect iwashi naye ngoba kunezinto esizoyidinga kuyena njenge inwele zakhe sizoyidinga neyilokhuza lapha asuse inzwane lapha
wabutha kube blow
cha susizwane lapha phansi sikhiphe ilokhuza zakhe lapha ukuze ezoconnecta nalelo inzipho
inzipho
zenyawo lapha
okay uyalikhoneka isithisa ke manje
ehe siya connecta manje simconnecta naleli wash phela nalezinto esizozenze washini ukuze lento yakhe isebenze naye isebenze ngayi ukuze kube nomehluko empilweni yakhe
sure ya sinekhandlela ayungene kule khandlela
ehe sinekhandlela ikhandlela lethu le specializer kahle kuthenini ulibase nje ekhaya ngeyikhathi ezithile lixosha ke yonke imoya engekho right ekhaya noma ngabe khona ukuthunyelwa noma ngabe khona okuyingenele ngoba phela ziningi indlela izinto ezenzeka ngayo ezinye azingene ekhaya ngoba yithunyiwe kodwa ingena ngoba kukhona mhlawumbe onazo endaweni sezimxakile athi hambani niyofuna nani la nizodla khona ngikhathele mina ma wena ke ungaqinile aya bese siyakwazi ukungena ke ziphazamise so xosha ke ngekhandlela lethu uxoshe yonke imoya ekhaya bese kuba nokuthula ngoba imsindo eminingi evamise kuba khona ekhaya ayibi khona ngoba nje kuyimsindo nje esuke yenzeka kodwa kuba nemsindo esuke iedwe izinto ezithile esuke zikhona phakathi kwekhaya
leli bengela wemkhulu wena ufaka 2
Gahle kufake 3.
Ufake 3. Asingene kule bangela.
Ibhangela leyimanga leli. Ibhangela lemali leli. Ngithi nje kwabahlanu kwabahlanu ababukela le video abangithinte manje einambeni zami engicabanga ukuthi ziyavela futhi lapho abangithinte manje ngibanikeze nje lelibhengela mahala lelibhengela into yemali le ozolithatha nje ulibeke emalini khiphe nje imali eyinote kuwena paper note ibeke nje lapha emsamo bese ulibeka ibhengela phezukwa imali uboneke ukuthi lizoshona ilanga linjani it's either uyadayisa noma ngabe wenzani umsebenzi owenzayo kodwa kungabe ukuthi uzobeka nje awenzi lutho kodwa kufanele ulibeke lelibhengela phezu kwemali ngoba kukhona umsebenzi owenzayo kukhona imali oyiphathaya ezandleni zakho then ke sibuke ukuthi lishona ilanga kunjani ubeke
lelibhengela uthi unika abawu 5 manje
abahlanu nje abazongithinta
okay le mali ibhengela
ibhengela belikade lo 300 rand likhuphukile lo 500 rand manje ibhengela so kunezinto ke ediwe that is why seli kanje 500 rand ibhengela libeke phekwe imali likwenza izinto
umuntu olufuna akalithathe
akalithatha nje
umegejile
usongena kulaba 500 maphele egejile kulaba abahlanu abokuqala oseyongena kulaba abazolithola ngo 500 rand yebo
sibonga kakhulu Babu Dokotela mkhulu ukhulume kakhulu ngebhangela wakhuluma ngewash asibuyele wash it iwash ngempela umuntu uma efika nale eseyishisa imali kuzokwenzekani
hey
Yeah, uma ngiyakubona ufuna ukuchaza manje. Asingena ku SDM White. Ngiyakubona ufuna SDM White. Uthini bani SDM White?
I-SDM White iyasebenza kakhulu. Umuntu onamandla kakhulu usibasizile futhi abantu. Kakhulu eyimalini idila kakhulu nemali. Nezinye izinto kuyayilungisa kodwa nje idila kakhulu nemali. Nasecelweni ke. Mhlawumbe nje ngingakusho njengamanje umuntu akake athole i-SDM White. Bese thatha iphepha nje elingenamiqa eliplain abhale nje zonke izicelo zakhe mhlambe zibe isikhombisa kanje mase ibhalile bese ekhuhla iSDM White kanje kulezo izicelo zakhe akhuhla bese yafolder bese kufaka phansi komcamelo izinsuku nje ezintathu ulala phezu kwakho
Ngiyavuka ke manje ziphele insuku ezintathu uthini kimi?
Okay. Uma ke emvani kwezinsuku ezintathu uyayishisa lento.
Okay.
Uma usishisile lento uyayilahla, uyilahla ngaphandle kwekhaya.
Indaba ngalahle mqondo dodwa.
Cha ngeke phela. Angithi la kunezinto zakho, ufuna izinto zakho, uzoyifuna khona la. Ngeke uyifune khona la phela izinto zakho. Angithi manje kufana nokuthi uyathuma.
Uyathuma, uyathuma.
Uyayithuma lento. Ukuthi ayihambi kulungiselele lezi zinto
zakho. Into zifunayo. Okay. Ake silwe nokuzilungisa thina ezinkingeni. Uthini kubantu?
Sinabantu abahluphayo. Ngizothi abantu baxakile hayi ngoba behlupha kahle kahle. Sekukusho nje phela ukuthi sinabantu abahluphayo. Umuntu uyafika athi uhambelwe isithando sakhe. Ufuna ukubuyisa isithando sakhe. Ngiyayi ngithi ke mina singakunikeza izinto yokubuyisa umuntu. Uzobuya aphinde ahambe. Kanti inkingi kuwena. So abantu abake bayikline bona. Abantu abake bayikline bona bagqume abantu bayigezeke abantu bathola izinto sinazo izinto zokumgeza umuntu agezeke athandeke noma ngabe kade nesicwaco singakanani noma ngabe benesikhokhola lesingakanani zikhona izinto zokuthi umuntu ayikline abe right kuyenzeka umuntu esifazana afika athi ushwe indoda ithathiwe afune sibize ngamagama kanti lokho akukho right kwesinye isikhathi umuntu uba sempilweni yakho ngoba kufanele abe sempilweni yakho mase kuphela isikhathi sokuthi abe sempilweni yakho noma singawusebenzisa umuntu uyohamba uyofika buya aphinde ahambe so ke kubalekile ukuthi umuntu ayinake yena maka ukuthi uyabona uhambile umuntu awukugezeke ngoba mhlambe khona omusha ozayo ozokwenza into ehlukile kunale ebiyenziwa yilo kanti ekhona so ke umuntu akagezeke abe muhle athandeke njengoba sithandeka nje nathi
Mavovo, ngiyizwa lento sifuna abantu abazokuthinta, bazokuthinta 0713300163. WhatsApp loyo.
Yeah, iya WhatsApp leyo.
0671818809. Kuyafoneka lapho.
Impela ngiyafonelwa lapho.
Abafona abantu bathatha into zabo zomsebenzi SDM White ithathe uyibhale zonke izicelo zakho. Uyayazi kanti. Usinika kancane SDM White uthi kwenziwa kanjani?
Hey, SDM White inezinto eziningi kodwa ke
la
sizothula namhlanje. Uthole iphepha eliplain elingenayo imigqa, make sure ukuthi alinayo imigqa leli phepha. Ubhale zonke izicelo zakho. Uma usibhalile izicelo zakho, uthathe iSDM white uyayihlikihla la phezulu kwalezi izicelo zakho. Bese uyayifolda lento. Bese uyifaka phansi komcamelo yalala. Make sure ukuthi awulwenzi ucansi naye enye into
ebekho. Hayi kubanda nje.
Cha.
Hayi mkhize kanti
khuluma. Izinsuku ezintathu.
Hayi ngeke mkhize.
Okay, phela uma umuntu efuna ukuphumelela, ufuna ukuphumelela. So izinsuku ezintathu nje umuntu engalwenzi ucansi, engalali nowesifazane, nowesifazane engalali nowesilisa, angithi ufuna lento yakhe isebenze. Ehhe. Elokhelala nje phe kwayo lala nje phe.
Hayi osiya ke mkhize number yakhe ithini?
Kahle. Inumber yami 071 330 163 ka WhatsApp lay.
Siya kanjalo papa. Sibonge Babu Dokotela baba sizo ngakho khanga khuphe lo muntu. U10,000 awudlulile. Lokho khanga kuvela. Sibonga kakhulu baba Babu Dokotela baba sizo ujabule mfana muhle ngathi kehle umlomo. Siyabonga.
Siyabonga.
Imizi eminingi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woza kababu dokotela. Sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick, umvusanduku wamadoda. Uyiqinise, ikhule, ikhule kakhulu. Ibe namandla. Kujabule umama egamelweni. The Black Stick. Madoda, ungathembela kwiBlack Stick. Kababu dokotela. Sishayele ku 082-459-1816 noma ku 082-459-1816. Iqelele iBlack Stick kababu dokotela kujabule umama egamelweni.